ikaze mu gihe cy'impembero.
Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impembero, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Kuri uyu munsi ngoma dusangire ijambo riri mu cete cyandika Abaheburayo igice cya 11, turageza kugisoma cyose kugira ngo kiduze ukwizera kwacu, kugira ngo bidushoboze guhimbara Imana nk'uko muri ico gice bivuga. Abaheburayo igice cya 11 kuva ku murongo wa mbere, umutwe w'amajambo muri bireke irundi yanditse ngo ababaye abahizi mu kwizera. Ukwizera ni ukumenya rwose byizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari by'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye iboneka bitaremwe mu biseruka. Ukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruti ca Kaini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugorotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Ukwizera niko kwatumye Henoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Kandi utizera ntibishoka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaha amaze kuburirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa ukugoroka kuzanwa no kwizera. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaje. Ukwizera niko kwatumye abinyambukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitariciwe, akabana amahema na Isaka na Yakobo abaraganwe nawe ibyo byasezeranywe, kuko ararorereye ca gisagara cubatswe ku itanguriro, umugezi n'umwubatsi wacu ni Imana. Ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumvire yuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Nico catumye umuntu umwe kandi uwo yarakaheze yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo ku ijuru, kandi nabangana n'umusenyi uri ku isesero ry'ikiyaga utoharurika. Abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisasira, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Abavuga batyo baberekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo baba barakumbuye icyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barifuza igihugu kirushije icyo kuba cyiza nico mu ijuru. Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka kw'ikimazi hamwe yagezwa mbere uwo yari yarakiranye igishika. Amasezerano yari ko aratanga kw'ikimazi umwana we w'ikinege, uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa, kuko yishimiye ko Imana ishobora no kuzura abapfuye. Nico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Ukwizera niko kwatumye Isaka ahezagira Yakobo na Esawu abahesha imigisha y'ibizoba. Ukwizera niko kwatumye Yakobo aho yagira cikana ahezagira abana ba Yosefu bombi, agasenga yishimikije ipfundo y'inkoni yiwe. Ukwizera niko kwatumye Yosefu aho yagira apfe avuga ibyo kuvayo kw'abisera akagera iby'amagufa yiwe. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze kuvuka anyegezwa n'ababyeyi biwe amezi atatu, kuko babonye ko ari akana keza, ntibatinye ibwirizwa ry'umwana. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamo kugiranwa nabi n'abantu b'Imana abirutisha kumara igihe mu bihimbaro by'ivyaha, kuko yiyumvire yuko gucokoranywa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa, kuko yatumbera ingero azogererwa. Ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntiyatinya uburake bw'umwami, kuko yashikamye nk'aho abona itaboneka. Ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso kugira ngo uhonya imfura ntabakoreko. ukwiza niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura nk'abaca ku musozi ariko abanyegiputa bigejeje bararengego ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye ziyeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza imisindwe ukwiza niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana kuko yakiranya amahoro abaje gutata mvuga ikindiki kuko igihe condengana ndondoye ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abavugishwa n'Imana baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ibyasezeranywe no kuziba iminwa y'intambwe no kuzimya ubukare bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi no kuba agahebuza mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga abagore bagaruriwe abo babuze bazutse abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushiriza kuba kwiza abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa imoko mbere bashigwa mu ngoyi no mu mabohero bicishijwe amabuye bakeremo kubiri barageragejwe bicishijwe inkota bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene bari baburaniwe bababazwa bagirirwa nabi isi ntiyari babereye ko bayibamo bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu vyobo abo bose amaze gushingirwa intahe kugukwizera kwabo ntibahabwa ibyasezerano kuko Imana yatuboneye kera ikirushiza kubaciza kugira ngo abo ntibatunganwe rwose tutari kumwe mwene data wankurikiye wumvirije iki gisomwa ndakwifurije ko nawe wandikwa muri kigi ce wongegwa kuri liste ku rutonde rw'abahize ukwizera kuko muri iki gice cya 11 hariho igice kigitangurira ku gice cy'icumi k'umurongo wa 38 avuga ngo ari ku mugorotsi wanje azoroshwa n'ukwizera naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje ariko tweho ku murongo wa 39 ariko tweho ntiturabo mu biyonjorora bagahona ariko turabo mu bizera ubugingo bwacu bugakizwa ndakwifurije kubeshwa no kwizera ndakwifurije kugwana intambara nziza y'ukwizera ndakwifurije kubaho nk'umuhizi atabwoba uzi yuko iyo wizeye ariyo kwizigirwa no kubikora izo bikora reka ndagusengere ndakwifuriza ko mu ntege nke zawe nawe usubizwamo intege kubw'ukwizera nk'uko twabisomye ngaha Imana iguhezagire aya majambo ashishikara dodora amatwi yawe mu bwenge bwawe aho uryamye aho wicaye aho uri kuragenda uyumviriza aho uri hose aya majambo yambare umubiri yambare ubugingo agira ubuzima muri wewe kuko mu Baroma igice cya 10 bavuga ngo kuko ukwizera kuzanwa no kumva amajambo ya Kristo ijambo rya Kristo Imana iguhezagire urakoze kudutega yombi uragahezagirwa ibihe byose.